King Cancer, King, King Kali, King Kali, King, King Cancer, Falasya, King Cancer, Falasya, rapper Azali. Sonke singama kings, inwele zakhe zi-crowning. Shout out to the queens, isithwele ngane zinani. Siphethe ubuciko lo umbiko wento zimnandi. King Cancer, Falasya, rapper Azali. Sonke singama kings, inwele zakhe zi-crowning. Shout out to the queens, isithwele ngane zinani. Siphethe ubuciko
Sho, Njapekshin, Awutsi, King Ken Cypher, Skyman, Epitin, Egalin, Lalela, Awutsi, who? Sihlukene kabili, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi. Sho, umuntu uhlukene kabili. Yo, sihlukene kabili, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi. Sho, umuntu uhlukene kabili, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi. Kuno Satan, ubragode konke kuningi. Lama flows anojame kodwa zanokuningi. Wafika uSatan ekhaya wasathela uningi. Asikhalanga kakhulu ngoba inhlanhla iningi. Fuck rough sound ngidlala mahala TV. Disadvantage spine singena CV. Ngifake iwashe ebhaketeni ngasichithela isikhathi. Kuno wrong no right, umuntu uhlukene kabili. Bathi bangiphose wena uGrizzly wangibamba ngezandla. Wanginika i-gaslight kwaphuma umlilo ngezandla. Sure, mina ngapheka utong 4, ngihlala ka-4, esikele ngidoja ngiphuma u-4. Ngihlangene nosineze, shuthi kuvuma abaphansi. Ngithi woze kastami, yonke imoto ihlezi phansi. Namachera akhanda imali, ngokulala phansi. Sihlukene kabili izinto, kuhlangene kuningi. Ngingene nge-back door, mani ngivalela iminyango. Omunye ngamdlela intombi, ngoba etshola naye iminyango. Endila ngafunda khona ukuthi kulalwa ngababili. Sure, mina umfundisi ngiyabusisa la. Ingoma zami ubhotshisi bayikhethe la. I-flow yami isemanzini bayigcwenge la. Yo, awuthi sure. Sihlukene kabili, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi. Sure, umuntu uhlukene kabili. Sure, sihlukene kabili, sihlukene kabili izinto ehlukene kaningi, sihlukene kaningi izinto ehlukene kabili. Sho, umuntu uhlukene kabili. King Ken Cypher, Egalini Records, Njapekshin, I'm out.